mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cyuno munsi mwibuke yuko turi ko turi igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ku kivugo kivuga ngo uri n'ugutwi niyumve uri n'ugutwi niyumve uri n'ugutwi niyumve tugeze ku gice cy'indwi kino gice cy'indwi nico tugiye kwiga uno munsi igice cy'indwi kivuga uno munsi kandi tukaba twiga icigwa kivuga ngo imbere yuko urubanza rurangira imbere yuko urubanza rurangira dusenge uhoraho mwami ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe nirihabwa icubahiro mwami tugiye kwiga icigwa kidasanzwe kivuga ngo imbere yuko urubanza rurangira Mwami turasenze dusaba ngo buri wese agiye gukurikirana kino cigwa mwami umuhoye kugira umwete wo gukurikirana gushika ku munota wa nyuma umuhe gutahura kandi mwami umuhe guhindurwa na rino jambo nkuko ryatanzwe kandi ashobore kuritahura akoresheje amaso n'ubwenge by'ijuru mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen imbere yuko urubanza rurangira bagenzi imbere yuko urubanza rurangira nibiki bigomba kubaho gushigwa ko ikimenyetso cy'Imana nibyo bica bizanwa nyuma yaho mu gice cya gatandatu twabonye hahegeje imenwa gikimenyetso cya gatandatu ikimenyetso cy'indwi kitaramenwa umuhanuzi yabanje kuzanwa mwisi kugira yerekwe abanesheje iyerekwa ryatanguye mu gice cya kane riracabandanye kuko igitabo cyari ko kirazingurugwa kimatanijwe n'ishashara hakoreshejwe ibimenyetso indwi murumva ko Yesu ataraheza igikorwa ciwe cyo kumena ibyo bimenyetso yerekwa ntiryohera nawe bino bimenyetso Yesu Kristo ataraheza umurimo wiwe ari karakora ikimenyetso cindwi nico kiza kurangiza ibiriko birakoregwa hera cyane ho mwijuru mwiki gihe cyacu rero imbere yuko umuhanuzi yerekwa ibyico yabanje kuzanwa mwisi kugira ngo yerekwe abantu bari buve mu rubanza banesheje iki gice cindwi kigabuyemo ibice bitatu igice ca mbere gisigura icari cyo ikimenyetso cy'Imana igice ca kabiri cyerekana abashizwe ko ico kimenyetso bataha iwabo igice ca nyuma kiza kivuga iby'umunezero w'amasinzi n'amasinzi azokwegukira ubwami bw'Imana Nijyari ibyavuzwe mu gice cindwi bitangura ibyerekeye iki kimenyetso no kugishigwa ko ntankeka biza mu kimenyetso cya gatandatu hagati y'umurongo wa 13 na 14 mu byahishuro Yohana igice cya gatandatu ibimenyetso by'inyenyeri bimaze ibimenyetso by'inyenyeri bimaze kuboneka ibibyo mu gice cindwi bicabiza hama ijuru riza kwizinga abashizwe kikimenyetso bamaze kuboneka byamaze gutungana ibintu birangiza iki gice cindwi byo nibizoba nyuma ikimenyetso cindwi kizaba cyamenywe reka tubandanye rero dusome kugira ngo dushobore kubyiga imvugo yabonetse mu murongo wa mbere hanyuma yibyo muri no murongo wa mbere hanyuma yibyo mbona abamarayika bane bahagaze mu mfuruka zine zisi turi mu byahishuro hano igice cindwi bafashe imiyaga ine yo ku isi kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha ku isi canke ku kiyaga canke ku giti cyose reka dushobore kubisobanukirwa neza imvugo hanyuma yivyo ntabwo isigura ko ibigiye kuvugwa bizoba aruko ivyavuzwe mu bice bibanza bihera. Oya, reka tubisobanukirwe neza. Ibitabo by'ubuhanuzi biratandukanye n'ibitabo by'ubutumwa bwiza. Mubishire mu buzirikanye, mubitahure. Ibitabo by'ubutumwa bwiza byanditswe hakurikije uko ibintu byagiye bikurikirana, ariko mu buhanuzi hose uko. Muri Daniyeli igice cya gatanu tubona ibya Babuloni bihera mu gice cya gatandatu, havugwa iby'Abamedi n'Abaperesi. Murabizi yuko mu gice cya gatanu ari ho Abamedi n'Abaperesi bateye Belushaza igihe yakoresha ibikombe by'umwami, ubwami bwe bugaherengetezwa. Ariko nimurabe ukuntu mu gice cy'indwi haca havuga ibyo yarose, ibyo Daniyeli yarose, hatwara Babuloni Belushaza nyine, ucumengo vyagarukanye vyagarukanye. Mu buhanuzi igice kimwe kiradondi by'amateka kiyahereye ahantu runaka, ikindi gice kikaza kigasubiramwo bya bindi nyene hakoreshejwe ibindi bimenyetso, kigahera ahandi nyene canke imbere yaho canke inyuma yaho, mu ntumbero yo gushimangira ibiba byavuzwe mu buhanuzi. Nk'akarome Daniyeli igice cya kabiri, ikimenyetso Nebukadinezari yarose kirafitaniye isano n'inzozi Daniyeli yarose mu gice cy'indwi, birafitaniye isano na Daniyeli igice cy'umunani, birafitaniye isano na Daniyeli igice cya cumi na kabiri. Hose bagenda basubiramo ya mateka nyine. Iyi mvugo ngo hanyuma y'ibyo rero itwereka ko haruhande y'ibyo yari amaze kubona, yarabonye n'ibindi. Bafashe imiyaga ine yo ku isi, ino miyaga ine ihungabana. Ino mvugo isobanura ihungabana, uguhangana n'intambara mu bya politiki. Iyi miyaga niyo Daniyeli nawe yabonye muri Daniyeli igice cy'indwi ku murongo wa mbere gushikana ku murongo w'umunani. Daniyeli yeretswe ibikoko bine byari byateye irema. Kandi mwibuke yuko ubwami bw'isi ngaho bwarangiranye n'ingoma ikomeye cyane y'agahembe gatonya. Birasa no ngaha, mwibuke ko abantu bapfuye mu gihe cy'agahamo kakozwe n'ubupapa, babwiwe kurindira abandi bari bagiye kwicwa nkabo. Iyi miyaga rero ibumbiyemo ibitero ubupapa n'abawukurikiye bugiye kugira ku bwoko bwera buzoba buriko ikimenyetso cy'Imana. Kandi ino miyaga irimo n'ingaruka mbi zizoba ku papa bivuye ku bikorwa byabwo bibi bugiye gukorera ku bwoko bwera, nk'uko tuzobibona mu vyigwa biri imbere. Mbona abamarayika bane, uyu ni Yohana, bahagaze mu mfuruka zine z'isi. Abamarayika ni intumwa z'Imana, abo bose Imana iriko irakoresha kugira iki gihe abakristo dufise cy'amahoro kiboneke. Uno munsi bano bamarayika baratandukanye pe. Ukutumvikana kw'abarongoye ibihugu, abo bose bariko barakora kugira ngo imigambi ibishe y'ubupapa iburizwemwo kuba uno munsi marayika ariko arakora kugira ngo abantu tube tukiri ku buzi bari bataratwirukana. Murabaze kubibona, barakubwira turaza gukora ku isabato canke hama bikarangira ata kintu bakugize. Ni kubera yuko hari abamarayika bagifashe imiyaga. Ndibaza icyo munagitahuye. Iyi mvugo ngo bahagaze ku mfuruka zine z'isi yerekana impande zine z'isi, ibikorwa byabo cyo kimwe n'icujya ashirako ikimenyetso byose biraba abantu bose mu mpande zose ahantu hose indimi zose n'amoko yose, kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha ku isi canke ku kiyaga canke ku giti cyose. Mu kiyaga n'ahantu haba abantu benshi, kwisi ahantu haba abantu bakenya igiti ni umuntu umwe ibi birashigikwa cyane n'ijambo ry'Imana rya Bibiliya umuntu uwo mugororotsi azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi cyami gihe cyacu ibibabi byacu ntibyuma icyo azokora cyose kizomuberako Yesu yavuze ko bagirira bacyo igiti kibisi none cumye kizogirirwa gite igiti kigereranywa n'umuntu igiti cumye kigeraga n'umunyabyaha igiti kibisi kikageranywa n'umugororotsi uko igiti gitera kiba kinini cerekeza urugero umuntu aragezeko igiti kibisi uko gitera kiba kinini cerekana ukugororoka kwerekeza kuri Kristo igiti cumye uko gitera kiba kinini cerekana urugero umuntu ariko co mu kuba mu byaha kugeza ku munyabyaha wa mbere uruhebwariwe Satani iyi mvugo yoshobora gusubirwamo ngo kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha ku bantu cyanke ku bantu benshi cyanke ku muntu uwari we wese kandi mbona umumarayika wundi ni ku murongo wa kabiri adoga ava iburasirazuba afise ikidomesho cy'Imana nzima asemera n'ijwi rirenga abarira b'abamarayika bane bahawe kononi si n'ikiyaga kononi si Imana ironona hano hantu abantu bagomba kwasobanukirwa neza nyibuke yuko badi baba malayika badi bafashe imiyaga ni kuvuga ngo bafise misiyo yo kurekura ya miyaga inyuma ni bamara kuyirekura agahembe gato kazoca kihayagiza gatangure kugira ubwoko bwera ubupapa buzoca bwihayagiza bitangure kagahamukara kandi ni ibyago byavuzwe nkuko tuzobibona bizabigira bibashikeko ni kuvuga ngo uhabwa kononi si nuko bahawe misiyo kuza kurekura ya miyaga kandi mbona umarayika wundi aduga ava iburasirazuba uno mumarayika ninde kandi aduga iburasirazuba muri bibiliya zimwe zimwe mbere no mu bibiliya inkomoko basobanura ngo ava ku izuba izuba ninde izuba ni Yesu mu byukuri uno mumarayika yarafise misiyo ivuye kuri Yesu kino ni gikogwa gikogwa bivuye kuri Yesu ni kuvuga ngo ni gikogwa gikogwa bivuye mu kwizera uno mu marayika ninde uno mu marayika uno mu marayika ntankeka ategerezwa no guharugwa mu bantu bagomba kwamamaza ubutumwa buheruka ubutumwa buhamagarira abantu gusenga yaremye ijuru n'isi bano bantu bagomba guhamagarira abantu gukora ibisa no kwakira ikimenyetso cy'Imana nkuko tuzoyara mu kigwa cyacu gikurikira ni we ari karavugwa ni ngabo z'Imana ziri kugikogwa nka kino gihe cyacu kandi yari afise ikimenyetso cy'Imana nzima bino byose tuzoyara mu kigwa cyacu kizoza imbere yuko urubanza rurangira Yesu ariko aradukoresha ngo tubashikirize ukukuri kuva kuzuba abantu benshi barindiye yuko marayika aza afise ikidomesho kugira ngo abadomeko kino kimenyeso cy'Imana oya buno butumwa muri ko murabwirwa ino mburi muri ko murabwirwa Yesu ni twebwe nyine ba marayika ari karakoresha kugira ngo tubashikirize ukukuri kuva kuri Yesu wezuba mumaze kukwakira mwakire ikimenyetso cy'Imana muri ubwo buryo ukuri ko gutsindanishirizwa kubwo kwizera kuri ko kuravugwa mbega ntiwokwakira bicitwa uno munsi nkuko Imana yabirahiye mu gitabo cya Yeremiya igice cya 31 mbere na Paulo akabivusubiramo mu Baheburayi igice cy'8 ngo isezerano Imana yiteguriye kugirana nawe nuko amajambo yayo y'ubugingo, amajambo cumi y'ubugingo, amategeko yayo yandikwa mu mutima wawe. Kandi nkuko intumwa Pawulo yabivuze ngo uno munsi, kandi nkuko na Dawidi yari yabivuze ngo uno munsi aho wumvira rino jwi, nuko mantaza umutima genzi mbega ntiwokwakira kuno gutsinda yinishizwa kubwo kwizera bicitwa uno munsi. Abantu benshi baraboshwe bariko baragenda ntibazi iyo bava n'iyo baja, abenshi barinjira mu rusengero kandi bitwaje za Bibiliya, indamutso yabo ni Yesu ashimwe, kandi bazi yuko bariko barasenga Imana yamara koko ntibazi ibyo barimwo imbere yuko urubanza rurangira, imbere yuko Yesu asohoka ahera cyane. Buri wese arakangurirwa kumva buno butumwa budasanzwe turiko turababwira kugira ngo ashobore kurokoka cyangwa areke kubwumva kugira ngo yoye kurokoka. Najya ndakubwire yuko umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza vuba. Ego, agiye kuza. Kandi niyamara kuza, abashizwe ikimenyetso twese tuzokayangana kandi tuzoririmbira mu bwami bw'Uwiteka ryose. Mugenzi, mbega ntiwokwiye gurira Yesu Kristo bicitwa uno munsi? Kaba wemeye kwiyegurira Yesu, ushobora kutwandikira kuri izi nimero zikurikira kugira ngo tukubwire ibindi byose, kubera yuko Yesu yavuze ngo mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Natwe turifuza yuko wiga kwitondera ibyo Yesu Kristo yatugeze byose. Turiteguye kukwigisha byose apani gice byose. Ushobora kutwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 268 569, akamenyetso ko guteranya 257 569. Mugenzi, ngiye kukubwira ikintu kidasanzwe. Ukaba wafashijwe n'ikiganiro, ntiwibagire gukora like kugira ngo natwebwe tubibone. Kandi mu cigwa gikurikira tuzorabira hamwe ikimenyetso c'Imana ihoraho. Kino ni cigwa abantu benshi bakeneye, kandi ni cigwa cyo kwitabwaho cyane, kandi nini cigwa kino gitabo cyose gishimikiye ko abantu bagomba kwakira ikimenyetso c'Imana. Mbega bo cyakira batakizi, birasaba yuko abarundi bose bazokimenya. Mugenzi, witegure gufasha kugira ngo buri wese azoshikirwe na kino cigwa. Mugenzi, ukaba utarakora abone, subscribe, following, suivre, cugira ubikore kugira ngo uzoshobore kuronka kino cigwa. Tukwibutse kandi mugenzi yuko bino vyegwa biboneka imisi yose ya kane isaha 12 za gatondo, hamwe n'imisi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi. Dusenge. Uhoraho umwami ushobora byose, utegeka bikaba bavuga bigakomera izina ryawe n'ibihabwa icubahiro. Urakoze kwa rino jambo hirye kudushikiriza. Duhe kugenda nk'uko bibereye no kwitegura kwakira ikimenyetso cawe mu buryo bwose utwifuza ko bigendamwo, nk'uko tuzoyibora mu byigwa bizakurikira. Mwami Yesu, ndasenze nsaba ngo buri wese yemere kuba igikoresho cawe, yemere kumera nk'uko ugomba, umutima w'urukundo ugaragare muri wowe wese. Kandi buno mwene data hamwe n'abandi bene data bose bakomeza gufata ingingo yo kwiyegura no kwifatanya natwe mu rugendo turimwo, turabasengeye ngo ubakomeze. Satani yoye kuba ku ngoma z'imibiri ya ku ngoma z'imibiri yabo izopfa. Mwami Yesu, turasengeye abagwayi, arafise ingona zitari zimwe, abaduhaye imitwaro, abo bose turabasengeye kugira ngo buri wese umwumve, umugire neza. Ikiruta byose twese duhe ibyizigiro byo mu iherezo, kandi bibiye kuza tuzobe mazo gusanganira, maze tuzonezerwe mu kubana nawe mu bwami bwawe waduteguriye mu gihugu cy'ibyiza. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.